wamusubiriye shugo ubu nawe n'ucugushikirwa kuri Sammy nyene kugira mukine ibintu bimeze neza.
Yego.
Uwo mwigeme wabo ubutuma nkuko wewe ari gutumufata shugwe akacaja kubahanduka muvangira.
Yego.
Mwana wawe nti yagusohoye?
Yaransohoye kuko nije none uwansohoye nuwo nibyariye je nyene none numva eh.
Ni bijya ibintu byabaye kamara wavyakiriye gute?
Nkubu uyi kurongora kurongorwa kiri muto kavyarukiri muto ndetse ukapfakara. Kandi maze gufakara ugacuzana kantu kwa kajene kangana na wa mwana wawe munde.
Mu buzima busanzwe biramaze gushika ukabona umuntu yafaka yakacagenda janye n'umukobwa wiwe wa mugaba kamwikora ko muntu.
Yego ni beshi. Saboya ari bintu nawe ebara ni atari.
Oi. Amaro imana bari namwe bakunzi ba Isaac TV nko tuma tubikora misi yose mukubazanira imana zitandukanye mukubazanira ibintu biri kobera trendinga muri industry ya music cyanke ndese no mu bindi bintu bijanye na industry hani wacu mu gihe cyo Burundi arabakinye ba mafilme muri kino gihe uvuga yuko abakinye ba mafilme nuvuga yuko ngira nibo ntwariri bavuga ngo nibo ntwariri je sinzi ikirundi kiragoye murabizi ariko mumbabarire nimba nakivuze nawe muri commentary cyica yonkosore nuvuga yuko mu Burundi usaye dufise abakinye bakina neza cyane gose kandi babishoboye nico gituma mvuga gire kandi bagarukire kuko muri filme barakoresha amafaranga menshi hariho numuntu akubwira ko akoresha miliyoni 3 mugabo kuzigaruza ugasanga biragoye za miliyoni 3 ziragiye pe ariko nka Starboy muri Isaac TV Mr Home Mr Meat behind camera nko turi kumwe na Juma Jux yamabikora neza cyane gose iyi ni Isaac TV reka renda kuramutsa huri hose mahoro imana abane nawe reka ndaguno mu mvita kuramutse kubera navuze meshi je nkunda kuvuga meshi ni gasuku Mr Home the voice from Angel reka rero uno mu invite abaramutse ndiko ngerageza kuvugira abakinyi b'amafilme bakoresha amahera meshi mbwa kuyinjiza biragoye rero mutabashigikiye na mahera bazokwinjiza nico gituma nabaza ni no mukinyi no vuga n'umu mama bikora neza cyane abikora neza cyane nico gituma nabaye namushikiye murazi namukoresha ikiganiro ho ariko ateki sosi cyangwa nataye impaye ko ariko uko biri kose reka baramutse bakunzi ba Isaac TV hama dukore ikiganiro kimere neza cyane mama umeze neza
meze neza
makuru imisi
bon
wandanye utagatama bunja
ngire ne byose ndabibure
umujyi ibintu by'amapiza amakuku inkoko
niwe twenge abakunzi ba Isaac TV ndabahaye bwakeye mwaramutse bivanye naho muri na mwiriwe ndabakunda cyane
urabakunda
yego
gusa ngo umubwira mutama mutama je ngene encore de pour
na nkoko njya
urayanga
yo have ibikira muri jewe
eh hagiye mu ndi kibika abantu nkuko ibikira mu nda ndujya umuntu usanga yayivye ahantu kana
oya rera nanjye sindazikunda
ubacu usanga nyene irabitse ku yari indani ariko meze neza urashima imana uko biri kose
sha ndashima ndakomeye kabisa meze neza yego
amaze guca kenshi kuri Isaac TV novuga asungwa akina muri rukundo n'abandi murambona usigaye gukora amafeaturing menshi za bajaji coming soon urimo
yego ndimo
bajaji yiteguye gute mbega ni bajaji mwigeme n'abazi bitu bajaji kumbona harimo ibajaji kumwe n'abadani muri kumwe n'abarinda
ni bajaji urumva n'umuntu atwara bajaji yani duca tumusinzi ije bashatse kuyitira bajaji
ubiri kose harimo message
ego message rimo
ari nuko mega tuvuge gute ari ne kuri no mwanya ahagaze kujyanye no gukina amafilme amareresi kuri no mwanya tuvuge yuko warevuriwe ibintu biri bimeze neza cyanke aho ushaka gushika no rashikarirema
no aho ushaka gushika muri filme sindahashika pe sindahashika ndacari hasi cyane ndacavura yego
ndacavura
yego
koresha ikimitsi kirundi cyanke kwa muganga
nkoresha ibitekerezo byanje nkoresha ibyiyumviro byanje yego
sene hari umunsi ndakoresha ikiganiro umbwira ati sene mu gitanda niyo tukora ma filme murazi mukina filme serious apana ikomeye
nyene hari gihe nyene bayiguha byanka byakunduka ikintu
ariko gato ari filme novuga yuko mukina kuri Rukundo TV inangyohera cyane kajara we wari kajara mbo mwari mukundanye na Samye
yari umugabo wanje
wa se arafushugwe shugwe yari umwana wa kajara
yego
ariko bijye gitike gitekereza mwagikuye madam
Sero no ayanditse sejewe.
Ni nde ayanditse?
Ni Sami.
Ariko tubagire bagende kuyiraba uyu ari kajara.
Shugwe yari aba kuri Rukundo TV.
Shugwe yari Paula.
Yari Paula Alia.
bakunzi ba Isaac TV genda kuri ukundo TV uraza gusanga se ni filme bashize ko yakajala murazi kajala ukuntu vyamugendeye Harmonize aza gutongoza umwana wa kajala bisigura yuko Sammy yatongoje umwana wawe shugo
nalikula kuko na mayai jose barajanira nite
mayai she
na kuku she njomana nakatara kuku sitaikura
nico kitumutaikura
ego
ubure natwe ngitwabona bigemerezo tubabwira te bana shaka kujya inkoko ugira nyene abantu ni bavyumvye dushatse kuvuga
canke shaka kujya
mayai
shaka kujya magi
umwigeme ndamubonye ndashaka kumubwira ati yo sheri umukobwa mwiza mama yahi canke umpinko
oh ya reka nawe imitoma ibari yawe sije ndafuzanira imitoma eh nuko
yesi tukumwe no vuga tukumwe no mama nuko ndiko ndabivuga nicyo gituma vyabaye ngombwa ko ndamushikira hano kugira dushobore kuyaga kabiri gatatu kuko maze iminsi njya mu bakinyi bakina filme cyane mbega agaciro uha filme urabona yuko ari hano bizokugeza cyane nkuko nama mvuga uri kubikora nk'akazi cyangwa uri kubikora Jessica Men uri kubikora kugira uryohere
so filme ndiko ndayikora nk'umwuga akazi ariko ndiko ndayikora kugira nshobore gutanga message ego hari gihe ntanga message iciye muri jewe kandi hari umuntu yarafise ibibazo bimeze nka bya bindarika gashora kubura intuze ahashora guhereza ati se byo hera he byo genda gute gacu sanga message arayikuye mwa ya filme
haja birashika ugakora nk'ikintu mu buzima bwawe bwa misi yose ukavuga ati kino kintu no gikina nka filme rero maze kugushikira ikintu kigagushikira uri kumwe na mutama wawe byo mu rugo rero uri kumwe na mutama wawe mwubakanye bigashika nyene ukabona yuko ivyo muri mwari nka filme ukuye nko kuyandika mu kayi kintu
yego
okay nimba tari bango ashaka kwitubwira
ayaye ah nacho
yari biki yari wagukubita eh ina nakinge
aya ni ayikara nkubita imwe gusanda mukunda yari umukobwa azi gukina neza cyane umuntu w'umusabane ku bantu bose ahuza ndibaza uko biri kose
wamusubiriye shugo ubu nawe ni ucugushikirwa kuri Sammy nyene kugira mukine ibintu bimeze neza ukine neza na Sammy
harimo abakinyi benshi bashobora gukina mu kibanza ca shugo
nawe uzavumusubira kwera uri kajara wa musa n'umukobwa wa n'isi sinema mwadukini
niyo yonyene wabonye niyo yonyene wabonye
iyo filme yarangiye
nta yindi wabonye
soka mwana wa none ntiyagusohoye
yaransohoye kuko ni je none uwansohoye nuwo nibyariye je nyene none ntiwumva eh
ni bijya bintu byabaye kamara wavyakiriye gute
bijya nyene ni shuri ku bantu bashobora kuba nkubu uyi kurongorwa kiri muto ukavyarukira muto ndetse ukapfakara kandi maze gupfakara ugacuzana kantu kakajene kangana na wa mwana wawe munzu
duhanure rero abantu bace bajana abigeme babo ahantu bagiye kuba kundi mugabo uwo mwigeme wabo batuma nkuko wewe ari gutumufata shugwe akacaja kuba ahandi ukamuvangira
yego urumva irya ni message kandi yaraje hari habo yakozeho
ariko mu buzima busanzwe biramaze gushika ukabona umuntu yafaka yakacaga najanye n'umukobwa wiwe wa mugaba kamwikora ko muntu
yego ni beshi
mara yazi uwo mugaya
eka nawe stabo yari bintu nawe ebara ni atari
umva rero kwibaruka tukiri batoye nka jewe manze ndindire kubera oya sha urazi ko ndabigwaye eh wagira ndabire umuntu azomumpa umupepe
sha maze kwica beshi kweri wewe namba utaraka
na ahubwo genda ndabishaka mugabo mu gihimana itarabishaka nyine ko biba ngira ni harage
vuga iza TV muri fashe vuga bagufate ku mufuko neza
bafate bampa kanu
TV mu byumve muhe
kanu kugira nanye ndandondera umwigeme mwizi kugira nanye ndaye konoro nka kabebe
akabebe
kabebe katazo ba nka Paula nyine kajara gusa Paula ari imwe
boy warasatse kwe okay nta kibazo imana izomuguha ibintu byose no gusenga uzomuronka
okay nuvuga iki kiganiro ni kiganiro kiryoshye tugerageje kuraba ko twe turayaga kugira ndamuzane ngaha mbega tubabwire ibikorwa vyawe kwanza kuri Rukundo TV bitegeza kuba biriko nta handi hano washobora gusangira ibikorwa vyawe kugira
TV
wirondo TV wa danu ujya mu TV
yego
umunyengozi
aho ibikorwa byanje uzobisangaho
wazo bari muri bajaji nimba zo bari umushoferi nimba zo inyonga na byonzi
cewe tesinzi numba ngo ni bajaji
eh wati leo ntizoza
hashobora guca haza Scania.
Scania kaza ni moto.
Motari. Yose bibamo. Hari gihe nzosanga uzi gutwara moto gaca abari buntu.
Haje mu buzima bwa bwa misi yose ni cyaye ikintu umuntu yero udafunga.
Umuntu uhera ntafunguye.
Eh udahera. Tugeza kugifungura vyanga bikunze.
Amazi.
Umba we ni sawa.
Kurya njya gake kaba.
Wewe udafungura.
Sinzi.
Ariko umubiri wawe uyu. Musa nawo badafungura. Juma juice. Uyu mubiri wiwe usa n'abantu bafungura.
Eka sinase ko ntajya ndajya.
Arafungura.
Ndajya. Ndajya kandi urabona.
Nanyi ndabisha kumaso sinkora. Ko nankora kuvuga ati umubiri wiwe. Meze nk'umwe. Ko nankoze ko mutamari ariko araraba ikiganira cyabibona.
Si mutama wenye. Aisha isi yose.
Niko barije kugira ama appetit we deja vyaraheze ubu wari igiriye.
Sha barantwaye bankoye kwe.
Niko rafise umbega mwana w'umwigeme. Murindira umwigeme wiwe akure muga urumva ni mwatwara umwigeme wiwe mukuze zobaye mushuga azobaye mushuga dad
uzo mutwa
niko kwazo bakuye
rero si bya se ko bizogenda
eje kunzo banibarutse umva no mutwara namushuga
ntawo nayenda guhaya
yaragera nifuze narifuje kuba patiri muga vyaranze
cyarako
narabuze umuntu naramubuze none muzi umwigeme champo
Buri cyane ntawo ndi buhinga muga yo nayo ndabibagi muri Isaac TV muvise today mutungahe ajya ni harimo kamwe katogucika uko biri kose
kirazira gukundana n'abakorega akazi kaca gapfa
ya ni gapfa muvijira mu mwanya w'intuze
akazi kaca gapfa
nta kurangiye muga ho cyane
je narabuze nyene nabaye buvyihore navuze ati
unze mwabajya barimo
oya biga muntu mumenyeranye
ndu mukobwa ameze gute
ndu mukobwa nyene ameze neza afite itaye nyene ari presenter
Kyo mana?
Eh?
Aha. Yirabura.
Nta mukobwa nkunda noneho je nkunda kazi tu.
Okay.
Ndi subiye ko nkunda kazi.
Je nake muga mwabyumvise yamaze kuvuga ko akunda umukobwa afise taye ari presentable. Niko wakivuze. Umuntu yizi ko aruka kiri single amufata uyu mujambo.
Cyane haragera basha. Neko ataragera ko ataka note mfise.
Uko hepa?
Ni umva nyegere ataka note mfise. Rega mubwa bigeme bubonye mushaka kanote.
Genera hejeje.
Okay, reka ndagushimire ari neno bwa iko kubana gushikiye cyanye wowe kandi zo mwanya. Si bya bose reka ndagushimire kuko wakoze igikorwa gikomeye. Ni nkuko umwanya twariko turakora kino kiganiro ari kuba ofise ibindi byo gukora ariko antije no mwanya turakora nanye ndagerageza ndigora ndakora akazi iki wanje ka misi yose kangaburira kamwe mukate n'agacayi kugira ibintu bigende neza cyane.
Na utarampaka kumukora.
Tusangira ntugira ikibazo ejo nzoza ndagusanye ngacu icyari ama dusangire.
Karibu.
Ariko mutama watazafu
Nubu wamubonye ari nga
nacangira ari kujya n'umugenzi.
N'umugenzi.
Namugize umugenzi kugira ibintu bigende neza.
Boy yarasaze kwe. Okay, wagize neza cyane sta boy. Ndagushimiye. Uzohora uko nyene. Abakunzi ba Isaac TV mugende kabisa muri commentaire mwandike. Cyumviro cyanyu cyose.
Kuri wewe.
Nzokibona kuri jewe.
Bamanze bagende kuri abaza.
Bamanze bagende kuri Rukundo TV Burundi. Ujombe utaragira akana gato kiguki agenda kagira uko. Muga kugira uko. Oya.
Agire gucha.
Agira uko.
Kwana gucha.
Eh.
Kandi bamenye yuko ari abantu rega batabizi.
Ari abatabizi.
Kaya gato kimubisanzu karaba gucha.
Nuko
harya ubutabikunze.
Utwiciwa.
Utabikunze. Ubutabikunze. Ngaba ugize uko. Yo. Hani fresh. Kandi ari wundi munaravye kigana cha kubwira ngo twamatwa baya ama subscribe. Bayitanya rimwe. Bayitanga rimwe ugasanga kumagira ngo
kandi yayitanze rimwe
ubize uko butakunze igikorwa
none ntiwumva ko baba ko baratwikira imigambi ahubwo niba nyene badusupportinge noneho baza barakajomba
reka ndagushimira
urakoze abakunzi ba Isaac TV ndabakunda aho muri hose uburundi turabishimira
atanguye guti bingorongoro ega jende umunyamwaro ngiki ega nitura amafaranga Ngasingira ndakurahe nta nakimba. Bakunzi ba Isaac TV murazi ko ndabakunda cyane twari kumwe numu mama asanzwe akina amafilime. Numu mama asanzwe akina amafilime muri Rukundo TV ndetse agakina n'ahandi urumva ko nafikira ingahora cyane no kwironda agakina bisigura yuko kwironda bamushimye yagiye gukina kwera bamushimye ko abikora neza cyane gose. Nakubwiye yuko muri filime barakoresha amafaranga menshi cyane gose meme na 3 million naho gasanga nta na 10 winjije. Ariko kugira bayinjize genda muri ibikorwa byabo kugira amaviews abe menshi cyane kugira tubandanye kubashyigikira. Nabarundi biwacu nabarundi kazi biwacu kugira tubandanye kubashyigikira. Fasha kuko fashije uko natwe turinga kubera twafashije byo bavyiza gusumba rero nimutarakanda subscribe cyangwa ubwire ka kantu ariko turagira karaba hejuru mukuri urumwasi witerambere kwerekuta utabikora turashimira nabajya bose bafata ibiganiro sometimes ivyo wacu bakabishisha kuri Facebook kuko hari umuntu usanga adafise utumega ace kuri Facebook acisanga igikana rakibonye ugasanga aramenye gestar boy cyangwa amenya Arine ace kuri Facebook murazi ko ndabakunda cyane gira like na share na comment utu partage link no kigano kugira bigene neza cyane gose turabakunda cyane ni Mr Home Mr Meat The voice from Injo, Engine de la Capitale, behind the camera, Juma Jukes. Oi!